Shikwembu shintsuzukile na mina. Finally, shikwembu shintsuzukile. Oh, finally, Jehova unitsuzukile na mina. Finally, shikwembu shintsuzukile. Shintsuzukile. Hai shintsuzukile na mina. Finally, Tatana unitsuzukile. Unitsuzukile. Hai unitsuzukile na mina. Finally, Jehova unitsuzukile.
Shikwembu shintsuzukile na mina.
finally xikwembu xi tsundzukile. Oh finally Jehovah u ni tsundzukile na mina. Finally xikwembu xi tsundzukile, xi tsundzukile, hayi xi tsundzukile na mina. Finally tatana